Ameni kusekuhleni ba namhlanje dithethe nomzi wase South Africa pha kwilizwi iGenesis 22 verse 7 to 8 and 14 wacho uIsake kuAbraham uyise ukuthi bawo wathi yena ndilapha nyana wami wathi nangu umlilo nenkuni iphi nake imvu yedini elinyukayo wathi uAbraham uThixo uThixo wazibonela imvu yedini elinyukayo nyana wam bahamba bobabini ndawonye uAbraham wathi igama lalo ndawo linguYehova ozibonelayo ekuthiwa nanamhla entabeni ebonakala kuyo uYehova abonakala kuyo uYehova hey. Namhlanje kusekuhleni ba mandithethe ngemvu uAbraham wamthatha unyana wakhe wahamba naye kuba wayeyonikela ngaye wathi unyana wakhe xa ebuza ba tata liphi idini bawo liphi idini wathi nyana wam uThixo wazibonela vele uThixo uyakwazi ukuzibonela sendithi uba nakule corona ikhona uThixo uzawuzibonela akumelekanga yonke into siyithathe sizivise kabuhlungu ngayo funeka siziqalele uba uThixo uzibonela nakweyiphi na imeko okuyo yazi uba uThixo uyozibonela nokuba izinto sezisiza ngendlela enjani yazi uba uThixo uzibonela wayesazi uAbraham ukuba uThixo uzozibonela idini yayingenguye unyana wakhe wayesazi uba ngale ndlela uAbraham wayeyivulile intliziyo yakhe eyivulele uThixo ngenene nangenyaniso bathi xa befika bezawubasa nyani uThixo wazibonela uba yeliphi elidini aza kwenza ngalo so amadini kaThixo sithi kumele ke thina sibe lidini kuThixo sibe ngamadini kuThixo simnike uThixo inhliziyo zethu sizivule inhliziyo zethu sizivulele uYesu Kristu kuba ngaphandle kwakho ayikho into engokwenzeka ngaphandle kwakho akhapho siya khona xa ungumntu kumele ume endaweni uzixelele uba ngeli xesha nangalo mzuzu noba senzeka ntoni soze kwenzeke ngoba ndimile emnqamlezweni ndimile ngegama lenkosi ngoba uThixo wazibonela noba sekunini uThixo uzazibonela noba sesikhona esisifo noba sebekhona abantwana basemakhaya besezibhedlele noba sekuthiwa isibhedlele soze ungene ngoba kaloku angenwa kuba kukhona le corona yazi uba uThixo uzozibonela noba sekelele kulaa ndawo akalele kuyo yazi uba uThixo uzozibonela noba sekukhona indlala endlini yazi uba uThixo uzozibonela ndake ndathanda mntana asekhaya ngenye imini wake wathi ukhazini wam kwakunzima kwakhe engazi uba bazawutya ntoni wayihlamba ifriji abantwana babuza mama kutheni wahlamba ifriji wathi uThixo uzazibonela ngonene nangenyaniso lathi litshona ilanga uThixo wazibonela wayigcwalisa ifriji ndihlekiswa yinto enye uba abantwana bathi mama bawutshilo wathi uThixo uzazibonela kuba ngenene nangenyaniso abantwana bethu xa uthetha into akayikholela uba le nto ithethayo iza kwenzeka kumelekile siyazi sibe nethemba ngoba likho elinye ithemba esinalo nguYesu Kristu kuphela uThixo uzazibonela nakule meko esikuyo eSouth Africa uThixo uzazibonela ndikhumbula mntu ndisekhaya ngelinye ilanga ndandigula ndisesibhedlele kodwa ndahlala ndisitsho ndithi uThixo uzazibonela bethukile abantu besithi sizawuke sibona kodwa ndathi uThixo uzazibonela wazibonela uThixo ndaba kule ndawo endikuyo namhlanje ndaba leli sesivuthevuthe ndikulo namhlanje andoyiki ukuthetha ngegama likaYesu Kristu andoyiki ukumisa igama lakhe phambi kwabantu ngoba kaloku uThixo wazibonela ngam uThixo uzazibonela abantwana basekhaya nangalo mzuzu masimeni nakwabangasebenzi mabayazi uba uThixo uzazibonela namhlanje kutshilo entliziyweni yam kwathi manditsho uba uThixo uzozibonela amen.